ebusubuse kala makos na makos Dali zote nkijimisa ngepanga neko Bachi balega kijima na yungos Nawa na mahecha na wapu za tuluto Tukelo kuya mfu na ngempecha ngonopo Angishu yishuma ni naguguva upo Kukulawa yinu kwa beti
Sei lá, nessa galo, um pouquinho, uma fazia. lyrically scandi benga king imzayisi inkosi impela petulo shkatsali yena shelo yenza phela lyrically scandi benga king imzayisi inkosi impela petulo shkatsali yena shelo yenza phela lyrically scandi benga king imzayisi inkosi impela petulo shkatsali yena shelo yenza phela lyrically scandi benga king imzayisi inkosi impela.